Isaiah chapter 56 Incwadi ka Isaiah isahluko samashumi amahlanu anesithandathu Utsho uYehova ukuthi gcinani isiko nenze ubulungisa kuba lusondele ukuba luze usindiso lwam nobulungisa bam ukuba butyhileke. Hayi uyolo lomntu okwenzayo oku, nonyana womntu obambelela kuko oku, ogcina isabatha ukuba angayihlambeli, ogcina isandla sakhe ukuba singenzi nanye into embi. Makangatsho ke unyana wolunye uhlanga. Lo unamathele kuYehova ukuthi uYehova uya kundahlula kube kanye ebantwini bakhe. Malingathi ithenwa yabona ndingumthi omileyo. Ngokuba utsho uYehova kumathenwa ukuthi abazigcinayo iisabatha zam banyule endikuthandayo babambelele emqophisweni wam ndobanika endlwini yam nasezindongeni zam indawo negama elilungileyo ngaphezu koonyana neentombi ndobanika igama elingunaphakade elingayi kunqanyulwa. Ke oonyana bolunye uhlanga abanamathele kuYehova ukuze balungiselele kuye balithande igama likaYehova ukuba babe ngabakhonzi kuye bonke abayigcinayo isabatha bangayihlambeli ababambelele emqophisweni wam ndobazisa entabeni yam engcwele ndibavuyise endlini yam yokuthandaza amadini abo anyukayo nemibingelelo yabo yokukholiseka esibingelelweni sam, kuba indlu yam kuya kuthiwa yindlu yokuthandaza ezizweni zonke. Itsho iNkosi uYehova ukuthi ekuba butheni abagxothiweyo bakaIsrayeli, ndisaya kubutha nabanye ngaphaya kwakhe, ngaphaya kwababuthiweyo bakhe. Nonke marhamncwa asendle, yizani apha, yizani kudla nonke marhamncwa asehlathini. Ababoniseli bakhe baziimfama, bonke bephela, abanakwazi bonke bephela bazizinja ezizidenge ezingena kukhonkotha zibhuda zilale zithanda ubuthongo. Ewe, bazizinja ezithanda ukudla ezingahluthiyo nokuhlutha. Banjalo ke abalusi abakwazi ukuqonda, bonke bephela babheke kwezabo iindlela, elowo kweyakhe inzuzo, kowakhe umandla. Uthi yizani ndiya kuthabatha iwayini, sisele kune isiselo esinxilisayo, neyangomso imini ibe njengali, ibe nkulu incamise kunene. Amen.